Rekaronda bashimye mwese barundi namwe barundi kazi nkunda bema gukurikira amakuru yacu kuri channel y'umukunda cyane ya Iwacu TV. Wandanya rero mwe yakurikira muri ijya nino hatandukanye abari mu gihugu cyacu Burundi mu ntara zanukanye ibisagara bitandukanye n'amazone atandukanye. Reka rero tuze mwe barundi namwe barundi kazi tubarerezimo mu ngingo nkuru amakuru yacu hagira yibande ko mu Burundi turobarira ko umugambwe CNL wankiwe guhimbaza umunsi wahariwe urwaruka harwawo. Naho muri minembwe muri Repubulika Iharanira Ubwigenge ya Kongo twabariye ko umusirikare yicishije umunyeshure igipanga n'umukuru w'umubandanya mukurikira ku jenerali mukunda cyane ya Iwacu TV ukabandanya nkuyakurikira muri imwe y'ikirundi mukuru yacu kuri yo bw'idonido ni mukanya hagatonyi. Reka rero ngaruke ntabajimwe mwese barundi ntamwe barundi kazi impundo bema rero gukurikira amakuru yacu kuri channel yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV. Bananya rero ndabaramutsa mwese muri mu bice bitandukanye bigize igugu cyacu cyo Burundi. Aho turavuga nka bari mu ntara zitandukanye, ibisagara bitandukanye, amazone yatandukanye, uducimiri dutandukanye ndetse n'ahandi hose yatandukanye mu gihugu cyacu cyo Burundi. Mwese rero tubaye ikaze mu makuru yacu ariko tutibagiye n'abadukurikira bari mu bihugu bibanye mu Rwanda, Repubulika Iharanira Ubwigenge ya Kongo, Tanzania, Uganda ndetse no mu bihugu bya kujyamaze manini. Aho turavuga nka bari mu bihugu bya Buraya, Australia ndetse na Amerika n'andi kwisi agiye hatandukanye. Aho mubandanya rero mu yakurikira muri mu hatandukanye mwese rero barundi namwe barundi kazi nkunda bema gukurikira amakuru yacu turabaye ikaze mu makuru yacu. Ikaronda gusabeweho murundi nawe murundi kazi ndetse n'abandi bose batandukanye hoba utarafyonda sabone mbwiye rero ubandanya gukurikira amakuru yacu. Eka ndagusabe uvyonde sabone mbwiye ukoresha ururimi rw'Igifaransa naho kubakoresha icyongereza mu vyonde ngaho hasi yanize subscribe kubakoresha ico Igifaransa kandi ndabasabye mu vyonde ngaho hejo yanize partage n'abakoresha iko icyongereza mu vyonde ahanditse share maze musangize amakuru yacu n'abandi bose bari yanino babandanye bayakurikira. Namakuru rero mubandanya umunsi kuwundi mukabandanya amakuru ari mu bisata bitandukanye. Aho turavuga amakuru hajanye n'inkino, amakuru ajanye n'indero, amakuru ajanye n'agateka kazi na muntu, amakuru avuga ku magara y'abantu, amakuru ajanye na politiki ndetse n'andi agiye atandukanye. Mubandanya mukurikira kuri channel y'umukunda cyane ya Iwacu TV. Iwacu TV rero ibandanya ibageza ko amakuru hatandukanye mukayakurikira muri n'imihugu kirundi. Barundi rero namwe barundi kazi reka rero tuze tubabarire amakuru jene yacu igira ibashikirize kuri aya mango. Burundi tugira tubabare ko umugambwe CNL warankiwe guhimbaza umunsi wahariwe urwaruka harwawo. Kuri uwo Imana umugambwe wa mbere ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi wari wateguye umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka rwawo. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwarawankiye bugasigura ko uwo munsi wahariwe urwaruka wamaze guhimbazwa. Agatorwa sa indongozi ya CNL ivuga ko iyo ngingo ari agahotoro. Inkuru ya Social Media Burundi isigura ko kubwikete ry'umuga ry'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange. Umunsi mukuru wahariwe urwaruka rw'umugambwe CNL ntiwashobora kubaho. Imvo yoroshe umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe urwaruka wanamaze guhimbarizwa mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Umunsi wahimbajwe kuwa kwigenekerezo rya 12 Nyandagaro uheze. Karini Mbarushimana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro ya hagati ahamagarira indongozi z'uwo mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi guhimiriza urwaruka rwawo guhimbaza umunsi waruhariwe mu mwaka uza. Agatorwa sa indongozi y'umugambwe CNL abona ko ari ingingo ikumira ayita ingingo ya gahotoro. Mbonagira asigura avuga ati mbona ko ari ubundi buryo bw'agahotoro buriko buratsimbatara mu gihugu. Isiguro abajejwe ubushikiranganji bw'intwaro ya hagati mu gihugu batanze ntifashe. Birababaje kubona bakora gutyo, niko rwasa yidoga. Abandanya kandi agira ati CNLD FDD ni umugambwe nk'iyindi yose turababona bagira imyerekano ahantu hariya muri ibi na biriya mu gihe duvise ubutegetsi ni ukumenya ko byose tubyemerewe ariko ko hagera igihe byose bigahagarara nta butegetsi bumara ibihe byose kandi rero byari byiza ko igihe abantu bari ku butegetsi bakorera abanyagihugu mu Burundi imigambwe yose irafise imihari y'urwaruka irwegukira umugambwe CNLD FDD na CNL yavuye mu migwi yahoze ku rugamba ihurikiyemo abahutu igizwe n'imihari yiganziwe n'abahoze ku rugamba akenshi baratana mu mitwe muri rusama guheze ugutana mu mitwe kw'iyo migwi mu bice vya Ruyumu muri komine Kiremba intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi kwatumye haba abakomereka benshi ku mpande uko ari zibiri abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashika indwi bariko barakora igipfungo cy'umunyororo w'imyaka 15 mu mabohero yo mu ntara kuva ico gihe bagiriwe n'icaha cyo kugerageza kugandagura abantu muri minembwe umusirikare yicishije umunyeshuri igipanga Mugaza nganganyi w'imyaka 16 yarishwe kuri uw'Imana ni umwe mu basirikare ba Kongo yamwishe ku bw'umuryango wiwe yamwitiranije n'umunyarwanda uwo yishwe ni uwo mu muryango w'abanyamurenge uwo yakoze ico caha yarahagaritswe inkuru ya Social Media Burundi itubarira ko iminembwe muri territoire ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu seruko bwa Republika ya Intwaro Sange ya Kongo niho iryo bara ryagwiriye hari kuri uwo w'Imana uwacenda gitugutu 2022 kugwa babibonye bavuga ko uwo musirikare yakoresheje igipanga mu kwica uwo muntu uwo musirikare yasanze umwana wacu aho aragiye inka hafi y'ikambi y'abasirikare ba Kongo yamwicishije umupanga niko abo mu muryango wiwe babwiye Social Media Burundi baranatomora neza bagira bati inyuma y'ico gikorwa kigayitse uwo musirikare yaciye aca ukuboko uwo muhungu wacu nyene nuko yaciye ajana uko kuboko mu ikambi kugira ngo yereke abo bakorana ko yishe umwasi w'umunyarwanda amasoko mu gisirikare mu Sud Kivu yemereye umuruganda rwacu ko wakoze ubwo bubisha yamaze guhagarikwa apfungiwe mu gasho k'igisirikare ca leta kuri wa gatandatu abandi basirikare barongowe na Koloneli Andre Ekembe baribishe inka zitanu muri zone King muri Sud Kivu kubw'amasoko yaho abitomora kuri uwo wa mbere naho abigisha bose abanyeshuri bo mu mashuri y'intango na yisumbuye bo mu karere ka Minembwe bagiye mu ibarabara mu myiyerekano y'amahoro kugira ngo basabe ubutungane ku muyabaga mugaza abajejwe intwaro n'igisirikare ntibaragera ico bashikirije kuri ubyo byabaye Areka rwanda bashimwe mwese barundi ntanwe barundi kazi twabanye mu makuru yacu akaba ari ya makuru mwabandanyaga mu kurikira ku jene mukunda cyane ya Iwacu TV mwabandanyaga mu yakurikira muri mwiki Burundi kwa mwadukurikira muri ijya nino hatandukanye mu gihugu cyacu Burundi ndetse no ku isi muri rusange makuru yacu rero nakagaruka ariko kuba tutatanguranye amakuru yacu reka tubabarereze mu ngiyo nkuru amakuru yacu yibanze ko mu Burundi twabare ko umugambwe CNL wankiwe guhimbaza umunsi wahariwe urwaruka harwabo naho rero muri Republika ya Intwaro Sange ya Kongo twabare ko umusirikare yicishije umunyeshuri igipanga na makuru rero mwabandanyaga mukurikira ku channel y'umukuru cyane ya Iwacu TV ukaba mwabandanyaga muyakurikira muri mwiki Burundi ukadukurikira muri ijya nino hatandukanye amakuru yacu rero no akagaruka mukomeze mugire umunsi mwiza Imana ikomeze ibarinde